Hello. Njani boy?
Sham.
Ubani kamalako? Okay. Ngibonile udlala namhlanje. How do you feel? Udlale kahle? Okay. And then nangakhi?
Nine.
Okay. Ubani favorite soccer player yakho?
Undoro.
Ufuna ukukora njengaye? Yeah. Okay. And then udlala yiphi position?
Goalkeeper.
Uthanda ukuba yigoalkeeper? Okay. Sharp ne. Yeah, ikhona into ofuna ukuyitshela ubaba. Ukuthi thank you papa for ukungiletha la. Yeah. Mtshele, uzoyibona le video. Uzoyibona, khuluma la ikhamera.
Thank you, baba, for ukungiletha la.
Okay. Sharp.